accustomed, much too small, feel so uneasy. That kind of bar's got a crush on me. Just don't make me well till daylight. No other ways to spend the night. It just takes a smile, you two break the ice. We could hang out together and talk. Just drink a cup or two and stroll on the boardwalk. That kind of boy seems to be living in a bubble, and I'll struggle double, but he's my kind. Just my kind of
da 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 da